barahiye bararengwa ko batahava batabonye amafaranga yabo ni ibintu tutari duherutse kubona mu gihugu cy'u Burundi bivanye n'akahise ku Burundi icyo bita imyiyerekano canke kuja kwerekana akababaro byasa n'ibyagizwe umuziro mu gihugu cy'u Burundi ariko abanyagihugu uyu munsi bahavuye bariyahura baravuga bati twebwe n'ugupfa twarapfuye ahamazi yadusize amazu yadusidukiye ko twaromotse tugira utuba ati reka nimutwice nakari twarapfuye bino ndakubwira ni abanyagihugu b'u Bujumbura Bujumbura Meri neza na neza muri komine ya Mutimbuzi aho kuri genekerezo rya 2021 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2023 barahiye bararengwa ko badahava batarose amafaranga yabo nabo mubona abagandagaje ngaho abo n'abanyagihugu bagizwe n'imiryango irenga amajana 450 murabona ko ari benshi imiryango amajana 450 bo muri zone Gatumba hamwe na zone Rukaramu neza na neza umutumba wa Kinyinya ku bantu byuka neza baherutse guhura n'umuzure bano rero uyu munsi biriwe bugarije kuri komine Mutimbuzi icyo basaba ndaje ndakikubwire inyuma yaho bahuye n'ibyago ndabibutse ko hagiye haza amashira hamwe mpuzamakungu agomba kuza kubagarukira ko hariho ayabazaniye ibifungurwa ayabazaniye agahuzu ko kwambara utwombo two kuvoma hano harimo amashira hamwe asanzwe afasha mu bihe nk'ibyo yagiye arabagarukira ko uyu munsi rero icyo no kwita gashingura cumu agafaranga babwirizwa gukoresha kugira baronko baba niko kavyuye ingorane uyu munsi bano banyagihugu bose bavuga ko batigeze baronka amafaranga ashika ibihumbi amajana 495 bari bandikiwe buri muryango aya mafaranga yari yategekanijwe na OIM kuva rero aya mafaranga bayandikiwe intonde zaragiye baraje barabarubura ariko ntibigeze bayabaha aya mafaranga yarayo bagenewe kugira ngo baje gupanga amazu kubera ko bakuye mu byabo n'umwuzurira w'amazi uko bidoga bavuga ko intonde zateguwe mu manyanga adasanzwe mbere abeshi mu bafise amaparasera ngaha batakaje ibyabo n'abimona y'amazi ku buryo bisanze batari ku izi ntonde ibyo ababikoze nabo barabadoma ko urutoke ni witwa Nahimana Louise aserukira OEM muri Bujumbura abo banyagihugu bavuga kandi ko Nahimana Louise atabikoze wenyine ariko Nahimana Louise akoranye n'abahanuzi ba Mustanteri wa Mutimbuzi bakoze amanyanga kugira bironkera amafaranga baca bashira ku ntonde abantu batabaho mbere batigeze bahura n'umwuzurira w'amazi intumbero yavyo kwari kugira ngo babatorere aya mafaranga hanyuma bace bayabahereza mu ntoke niko byavuye bigenda amakuru dufise nuko ababatorera amafaranga bayabahako no kubashimira ariko mu byukuri hariho abagiye gutora amafaranga badafise badaturuka na harya canke ataparisera zabo zahononekariye bino rero byabaye bene murango babona n'amanyanga yakozwe kandi yateguwe neza abanyagihugu bahuye n'umwuzure bavuga batagira umunwa yuko batuma bapfa mugo batava hano hantu batorosa amafaranga yabo. Ibi rero bikaba byatumye iyi miryango irenga amajana 50 bataronka iyo mfashanyo y'aya mafaranga bababwiye hejuru angana n'ibihumbi 495 mu mafaranga y'amarundi buri muryango umwe umwe. Hano rero ikibabaza abanyagihugu cyane ni uko umunyamabanga ntayegayizwa wa komine Mutimbuzi asanzwe yitwa Kubwimana Robert aguma abirukana ngo nibahave kuri komine mbere akababwira ko bahagumye ahava abafunga. Uyu munsi hoho kabaye akamaramaza kuko yatoye n'inkoni, hanyuma bano banyagihugu bobo nk'uko mubabona baragandagaje bararyamye bazanye n'abana, ahubwo bavuga yuko hamwe batumye amafaranga batuma ko n'urusafuriya uko bateka twose bakadutekera ngaho bakahava ikibazo cyabo cyumviswa. Ngo birateye isoni kubona bahura n'ibyago, hanyuma abari bajejwe kubaramira kubakingira akaba ari bo babarya. Kino kibazo bacerekeza kuri leta y'uyu muvyeyi, mudufashe mudufashe duhabwe ibyo tugenewe. OEM ijejwe gufasha impunzi, bano rero tuvuze ko ari impunzi zahungiye mu gihugu kuko tugiye kure kuko murumva ko amazi yabakuye mu byabo. Nuko rero hagiye haze amashyirahamwe amwe akaza afasha umwe umwe amwe yitanga mu byo ashoboye, hanyuma bakabafasha ntawe utazi ibyabaye mu Gatumba. N'uyu munsi amazi nijya nawe arimutse mu matongo yabo, hari imbere n'abo twumvise leta yahavuye ifata ingingo yo kuzobimura burundu, hakaba hariho n'abandi rero basanzwe baturuka ngaha kwababwiye mu Ntuzenya muri zone Rukaramu muri ku mutumba bita Kinyinya, bahabona neza murabona iyo aherereye. So nuko rero murumva yuko bano banyagihugu bagaragaje kubumviriza nibaza ko batarira gusema, bavuga ati twarandikiwe amafaranga ariko mu by'ukuri nta na kimwe twigeze tumenya. Dusaba rero yuko turoswa neza neza amafaranga yacu. Mu kurangiza, abanyagihugu basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe atuva hasi ngo abavuganire, ntaho batageze ntaho batituye, basaba kugira ngo bafashwe ariko hose barase kumva. Ngayo nguko rero, ndagushimiye mukunzi wanje udukurikira, ndagusabe nimba udukurikira utarakora sabone cyangwa subscribe kuko kuyandikisha, kora sabone subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ube mu ba mbere mu babironga. Nimba ukeneye naho kutwandikira, turafise WhatsApp tuboneka ko turagakaramo, wandike akamenyetso yo guteranya ushushira ko code 358 46 31 urahereza ku 314. Jewe nitwa Daniele Mugisha, murakoze cyane.